Siyanamkela kulomboniso wam we-fractions ezilinganayo. I-fractions ezilinganayo yiyo kanye lento endiyitshoyo, zii-fractions ezilinganayo mhlawumbi ezimbini ezibhalwe ngamanani angafaniyo kodwa zibe zilingana. Ithi ndiza kubonisa umzekelo enze uba uyibone le nto endiyithethayo uba isebenza kanjani. Masithi ndino 1/2. Xa ndinoyidrowa le fraction yam ithetha uba yiphayi yam le ineepisi ezimbini, mna nditya ipisi enye kwezi pisi ezimbini. Yihafu leyo 1/2. Iyayibona, iyabonakala le ilula. Sithi ke ngoku kulena enye iphaya isikiwe yenziwa iipisi eziyi-4, iyalingana nalena enye iphaya kodwa yenziwe iipisi eziyi-4. Ithetha uba i-denominator yam izawuba ngu-4. Apha ke ngoku le iphaya andizutya ipisi eyi-1, nditya ezimbini kwezi pisi eziyi-4, nditye 2/4 kwii-pieces yam. Ezi phayi zombini xa uzijonga uyazibona uba ziyalingana, indawo endizityileyo ziyalingana. Ezi fractions zethu ke ngoku ithetha uba nazo ziyafana. Uba umntu uthi utye ihafu yephayi okanye athi utye 2/4, ithetha uba utye iphayi, iipisi zephayi ezilinganayo. Masithi ke ngoku nantsi enye iphayi yam. Okay, ingathi imbi le phayi kodwa ke masiyisike. Sizawuyenza yona le iphayi iipisi eziyi-8. Nantsi iphayi yam iziipisi eziyi-8. Apha ke ngoku kule iphayi yam eneepisi eziyi-8 nditya iipisi eziyi-4. Ithetha uba nditya 4/8 apha kule phayi yam. Uyabona uba ezi phayi zonke ziyalingana, nditye ngokulinganayo kuzo zonke ezi phayi. Ithetha uba u-1/2 uyalingana no-2/4 aphinde alingane no-4/8. Masikhe sijonge uba kanye kanye zilingana njani ezi fractions zam. Apha ukuze ndiyisuke kule hafu ndiye ku-2/4, ndimultiplaya i-denominator yam. I-denominator yam yile number ngezantsi kwi-fraction yam, ndiyimultiplaya ngo-2. Xa ndimultiplaye i-denominator yam ngo-2 ithetha uba loo nto ne-numerator yam funeka ndiyimultiplayile ngo-2. Nalapha kule kweli cala ukusuka ku-2/4 uye ku-4/8 ndimultiplaye i-numerator ne-denominator yam ngo-2. Le nto engoku iyasebenza ngoba ithetha uba ndithatha iphayi yam ndizenze iipisi zayo ndizimultiplaye ngo-2, ithetha uba neepisi endizityileyo kuzawufuneka ndizimultiplaye ngo-2. Yithi ke ngoku ndisuse lena into enze uba sizawukwenza omnye umzekelo. Imani ingathi kunzima ukuyisusa imani. Ndikhe ndikhangele uba ndingayisusa njani lena into endiyibhale apha. Ike nantsi ndiyisusile, ndizawuxolisa ngoba ndithathe ixesha elide. Uba sithi ndino-3/5. Ngolu hlobo besenze ngalo nakuleyo kuqala, uba ndiyimultiplayile i-numerator ngenani elithile ithetha uba ne-denominator nayo funeke ndiyimultiplaye ngelo nani. Masithi sizayimultiplaya ngo-7, ne-denominator funeke ndiyimultiplaye ngo-7, izawundinika u-21 ngoba u-3 times 7 ngu-21, over 35 ngoba u-5 times 7 ku-35. So u-3 over 5 uyalingana no-21 over 35. Ilingana lento ngoba sithathe simultiply ngo-7 over 7. And yintoni esiyaziyo ngalo 7 over 7? Ngoba asenzi mlingo apha, simultiply apha. U-7 over 7 siyayazi uba ndinephi yam ineepisi eziyi-7. Ndiyitye iipisi eziyi-7 ithetha uba ndiyityile iphi yam yonke. Le nto ithi u-7 over 7 uyalingana no-1. So into endiyitshileyo apha kukuthi 3 over 5 times 1. U-1 wethu siyazi ukumultiply inani ngo-1 kukunika inani elifanayo. U-1 uyafana no-7 over 7, izawundinika u-21 over 35. So uyabona into esiyenzileyo kukumultiplya le fraction yethu ngu-1. Qha lo 1 simbhale ngoba ungu-7 over 7 ukuze sifumane u-21 over 35. Thindisuse lona ke ngoku sizakwenza omnye umbuzo. Masithi ke mhlawumbi ndino-5 over 12. Ndifuna ke ngoku ukumbhala lo 5 over 12 abe yi-fraction ene-denominator engu-36. Ke ngoku into ekufuneka ndiyifuna apha kukuba u-12 ungena kangaphi ku-36. Ndizawufumanisa uba ungena kayi-3. Ithetha uba ukuze ndisuke ku-12 ndiye ku-36 funeka ndimultiply ngo-3. Ne-numerator yam ndizayimultiply ngo-3. Izawuthi 5 times 3 ndifumane u-15. Ithetha uba u-5 over 12 uyalingana no-15 over 36. Le nto ithetha uba bendinephi eneepisi eziyi-12 ndatya eziyi-5. Kuyafana noba bendinephi eneepisi eziyi-36 ndatya eziyi-15.